Mapele, koro chakuduogo wange boma masindo, bang masira marola mapek mana momorebo manomo yue mwandu mathoth. Moyo lal maduong kod tho mag ji ang'wen. Jafwambo marwa Alia Beach nigi ler mar wachno.
Kod jogo matimo ohala e boma masindo osebedo gi pek kaachiel kod buok maduong' mane okel kalore kod masira mar pi mabubni mane omonjogi bang' ka koth mapek mane ochwe gi oula wuok e gode mag Gwasi kendo kelo tho mag ji ang'wen ka mwandu mathoth bende ne okethore.
Man yo maito boga kabisa ka nwango ka maiti osebedo e dala ka weni nosiki to kare en mana dhano motho omiyo onyo bogo wasaidi an kaka chung kane okwacha gi longna gi satina ni kende madonge e Kenya ka jowadwa konya uru sirikal an marach aonge kata chiemo odumba gunde abich odhi tegi pi.
Ute mathoth mag ohala kod mago ma ji odak e bomani ne olokore chuodho ka oula bende noywero ute moko nyaka e nam Lolwe kendo kelo lal maduong'. Gi sani chenro mapile koro chako duogo e wang' e bomani masindo, jo ohala chako yaro mwandugi ma bende thothgi ne oula oywero ka ohala mar omena ma osechung' nyaka ne masira notimre bende koro chako duogo mos mos. Jodak masindo pod paro kaka oula ne omonjogi, oula mane owuok e gode mag Gwasi kendo poyogi e bomano.
Akwa kuna nyesha baidhe hiyo siku, alafu nikasikia watu wakisema ti River Day imejaa. Ni mvua ilikuwa imenyesha na huko juu hivyo, then maji inateremka ikaanza kujaa hizi sides, alafu ikabomoa manyumba ikibeba vitu.
Gavana Mahuma Bey Gladys Wanga mane ochopo mar chowang'e masira ma pi ne okelo ne jodak masindo ne okone serikand kaunti biro chung' kod familia go eko mane yudo lal e kinde masirano.
Timo mos ahinya ne jowa ma josindo, wachopo ka mondo wakel mos marwa kendo wachopo gi lwetwa nono, wachopo gi kony mar chiemo, kony mar omenda, wakonyo families manye joge gi otho, wabro gedo ne jaduong' mane ode omukore to nyithinde adek otho, wabro konye gi expenses mag iko, wabro konye gi bills te mag hospital, wabro konyo gi bills te mag postmortem, mago te wagolo oko. Wabro ng'iyo families ma isindo kae be oyudo tagruok maduong, be wabro ng'iyo kaka wanyalo konyogi ona mo long term. To ko kamano to kawuono to ne wabiro waromo gi ji kama makala 2000 wago kodgi mbaka kendo wamiyogi support ma chiemo.
Gavana Wanga ni okone sirikal mamalo mondo bende okete maino margi e konyo jogo masani kuro pi oula oseinyo e kaunti ni mana kaka itimo e counties mamoko.
We would like to see that kind of attention here in Homa Bay, here in Sindo, here in Suba South, because we have lost human beings. We have lost livelihoods in a massive way. So if we could see that kind of attention here, as a county government, we can only do so much. If we can see the national attention that other parts of the country are getting also here, we will appreciate that attention, because the people of Sindo are also Kenyans.
Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay.